chere ya omoro Yerusalem. Kama ne ilungwa ni Bethesda, kama ne malaika kotugopi, na mapango na joyule cha, ne di chere nga tomoro kanyo mano seda, kumingi pira de gaboro. Ne di chere ya omoro Yerusalem, kama ne ilungwa ni Bethesda, kama ne malaika kotugopi, na mapango na joyule cha,
to Yesu, my Nazareth, when Yalu do to Yesu, my Nazareth, when Yalu do to
Yesu ochupo edo ya ono Gayo no kajocha bendo bendo mo Kaya kano penye kabendo dwarocha Eto neno chako mino wash Onge ngama yalo tera Emi kotugore Miyojo moko kumbora Kande Yesu ochupo edo ya ono Gayo no kajocha bendo bendo mo Kaya kano penye kabendo dwarocha
Yesu, my Nazareth, when Yalu do to.
And yet, come at your foot, watch and do much and do a heading look or cut up in the echo. Jewa, no more, yes, so coro, mono chan to Jewa Luto.
To Yesu, my Nazareth, when Yalu do to.
And yet, come at your foot, watch and do much and do a heading look or cut up in the echo. Jewa. Moro Yesu koro, mona ochantu chewa luto.
To Yesu, my Nazareth, unyalo duto.
Engete kwa machangu, tuche luto machandu wa eri mruko kato bende echu jewa. Moro Yesu koro, mona ochantu chewa luto.
To Yesu, my Nazareth, unyalo duto.
Engete kwa machangu, tuche luto machandu wa eri mruko kato bende echu jewa. Moro Yesu koro, mona ochantu chewa luto.
To Yesu, my Nazareth, unyalo duto.
Engete kwa machangu, tuche luto machandu wa eri mruko kato bende echu jewa. Moro Yesu koro, mona ochantu chewa luto.